bunye ne bine titi cheru Boye ne kopunoa o piana mesu O buchi o ya 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 dioko Chao doko mai yo kutikuwe Ibuwe
You are King.